Itangazo ry'umugambwe CNDD-FDD inyuma yaho Sentare yubahiriza ibwirizo shingiro itangarije ibiharuro ntabanduka by'ibyavuye mu matora yo kuwa 20 Rusama umwaka w'2020. Kuri uyu munsi mwiza ku bakunzi b'amahoro na demokarasi, umugambwe CNDD-FDD uri n'akanyamuneza ntangere ko gushimira ubwa mbere Imana mushobora byose yagiye imbere Abarundi mu nteguro no mu matora nyezina yabaye kuwa 20 Rusama umwaka w'2020. Umugambwe CNDD-FDD urakeje Abarundi sinzi bitavye amatora yo kwigenekerezo rya 20 Rusama umwaka w'2020 bagatora batekanye umutima uri mu nda atagahato canke kuraba na ribi. Iyo ngendo nziza nyene niyo yari yabaranze no mu kiringo c'imyamamazo. Bareretse amakungu ko demokrasi yashinze imizi ubutagisubira inyuma mu Burundi, kandi ko batacigishwa iciza bakeneye n'ingene bifuza kurongorwa. Umugambwe CNDD-FDD urabona ko aya matora ari intambwe ikomeye ishikana Burundi ku rundi rugero. Umugambwe CNDD-FDD urabona ko aya matora ari intambwe ikomeye ishikana Burundi ku rundi rugero muri demokrasi, haba muri aka karere, muri Afrika, ekonomisi yose. Umugambwe CNDD-FDD urakeje nyene cubahiro Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi, akaba n'imboneza y'amaho mu mugambwe CNDD-FDD, akongera akaba imboneza y'ugukunda no gukundisha igihugu. Tumukeje ku buhizi no kwitangira u Burundi yerekanye mu kiringo amaze arongoye u Burundi. Iyerekwa agiwe n'ivyiyumviro birashe bishikanye u Burundi ahifuzwa na benshi hakabona bake. Ni ntaya gabiri koko ico yiyemeje yaragishikije. N'akarorero keza n'ibindi bihugu byari bikwiye gufatirako. Nk'umugambwe wamushize imbere n'iteka rikomeye, turamushimiye cyane ko atadutetereje ngo adute mu nzira canke ngo adohoke ku karangamutima k'umugambwe w'abagumyabanga. Imana ibandanye imuhunda imigisha. Koko ni ubwa mbere mu mateka y'u Burundi aho umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu arangiza neza ikiringo akaronka n'umusubirizi biciye mu mategeko no mu ishaka ry'abenegihugu. Umugambwe CNDD-FDD urashimishwa n'intsinzi itagabanije waraye utahukanye mu matora y'umukuru w'igihugu, amatora y'abashingamateka n'amatora y'abajenama ba komine yose yabaye ku igenekerezo rya 20 Rusama umwaka w'2020. Umugambwe CNDD-FDD urakeje indongozi zose zaraye zitowe duhereye kuri nyenicubahiro General Major Ndayishimiye Evariste agiye kurongora u Burundi mu kiringo c'imyaka 7 yizewe n'abenegihugu ku rugero rurenga 68%. Niteka ku mugambwe CNDD-FDD, niteka ku bagumyabanga, niteka kandi ku Barundi bose bahisemwo imigabo n'imigambi y'umugambwe CNDD-FDD mu migambi yose yari kirahiganwa. Umugambwe CNDD-FDD urakeje kandi nyeri cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, we yagamburutse akitangira neza y'abenegihugu mu guharanira ubwigenge bwabo no mu gushira imbere imigambi ibubahiriza kandi bateza imbere. Yateye iteka umugambwe CNDD-FDD mu kwizigigwa n'abarundi bose. Ni umunyamwete, ni umunyamugisha, ahanura agahanuza nk'uko vyagiye birashikirizwa n'imboneza yacu mu bikorwa byo kumumenyekanisha. Tumwifurije rero kuroranirwa igihugu kibandanye kigira izina gitera imbere nk'umuzinga. Umugambwe CNDD-FDD urashima ushimitse ingendo Abarundi bahisemo, ingendo ya demokrasi, ingendo y'ukwitunganiriza ivyabo atagitsure atagahato. kukaba nkako aya matora ni imboneka rimwe na matora abarundi biteguriye baraterera barayatunganya ta kuboko kwa kavantara kurimo iyi ntsinzi rero ni ntsinzi y'abarundi ni kimenyetso cyo gushimangira kwikukira ku Burundi nabe ne Burundi koko nkuko incungu ya demokrasi nyine icubahiro ndademeye kiro yabivuze abarundi bari baranizwe twiheje igitigiri cabita vya matora ibice birenga 80% nkuko vyarabivyemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro carerekanye ko abarundi twatahuye ku kazoza ku Burundi kari mu minwe yacu intambwe tugeze kuno munsi ni kimenyetso gikomeye kandi kiremesha cerekana yuko abarundi twisununuye dupfundika ijambo ntabanduka kubijanye n'indongozi twifuza tukihambere n'uburyo bukwiye ukubishikako umugambwe CNDD-FDD urashimishwa n'umwumvikano waranze abahiganwa bose turashimiye imigambwe yose yahisemo gushigikira umukandida umugambwe wacu CNDD-FDD washize imbere mu itora ry'umukuru w'igihugu tugashimira imigambwe twahiganywe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyumviro bakigenza neza no mu kwigisha abarundi ivyo biyumvira kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba rero yagenze neza nkuko vyaraye vyemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro tugakenguruka kandi ko nabavuga ko barenganijwe canke ko hari utwababakiye baronsa kanya barakoresha ububasha bahabwa n'amategeko batako barakigwa barumvirizwa ivyabo birigwa urubanza ruracibwa kandi rurashimisha bituye ubutungane tubifurije kubandanya muri iyo nzira intsinzi y'umugambwe CNDD-FDD ni intsinzi rero y'abarundi bose duhamagariye abarundi bose duhereye ku ndongozi ku ngero zose kugira urunani rw'intamenwa mwishigwa mu ngiro ry'imigambi yarayitowe na bene gihugu gutyo umwe wese yishimire guterera igihugu n'ubwenge ubumenyi ubwira n'ubukerebutsa imana yamuhezagije mu kubaka igihugu ku neza ya bose mu gushigikira iyi ntsinzi rero twarayituronse umugambwe CNDD-FDD urongeye guhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no gusoneranira mu butandukane bw'ivyumviro ntihagire abikekana canke bagenzanye ngo yatowe umugambwe yucankuriya nibagume basangira akabisi n'agahiye nk'uko vyamye hambere ubu rero tugiye ku kivi kimwe ikivi c'iterambere mu gusozera umugambwe CNDD-FDD urakengurukiye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yakiriye ibirego by'abayituye bose bagaca urubanza atabo bahengamiye bigashimwa n'abarundi turashimiye kandi abateguye amatora nabo bose bagize uruhara kugira ngo agende neza umugwi wigengujejwe amatora seni abajejwe intwaro ku ngero zose inzego z'ubutungane inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi bakoze ijuru n'umurango kugira amatora agende neza atagatosi mu muco ku mugaragaro no mu mutekano ntangere umugambwe CNDD-FDD urongeye gukengurukira abamenyesha makuru batahengeshanije kumenyesha ibikorwa kuva mu myiyamamazo no ku munsi w'amatora nyizina aho bagiye hamwe bakarara amajoro bashikiriza abarundi n'amakungu ku mwanya ingene amatora ari karagenda turakengurukiye kandi imigambwe abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu Burundi abahurikiye mu mashirahamwe aharanira iterambere ry'abenegihugu eka nabo bose bitanze mu gukurikirana ku mwanya uko amatora ari karagenda mu gihugu cyose ni vyabona vyemeza inkuru y'imvaho yuko imyamamazo n'amatora vyabaye mu muco no mu mwidegembyo kandi ku mugaragaro turakengurukiye kandi n'abakunzi b'u Burundi no mu makungu badahengeshanya gukeza umugambwe CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu yatowe awukomokamo birahimbaye bitwereka ko bashimye n'imigambi yashizwe imbere umugambwe CNDD-FDD urangije uhamagarira urundi bose abari mu migambwe n'abatayirimwo kubandanya bashigikira ubumwe ntihagire usotora uwundi akumire canke yikumire umunezero w'insinzi tusangire twese atawuvuyemo murakoze bigiriwe igitega kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2020 kubwusirukiza ubukuru bw'umugambwe CNDD-FDD igisata kijejwe kumenyesha makuru